Siyamukelana njalo bakwethu uhlelo lwethu lamavi wonke buza ibhayibhili likuphendule ithemba lapha elikhona liphile kuhle phakathi komqando onalo themba uThixo usigcinile ngihamba lomfundisi wami kule iviki ngizamnika leli thuba umfundisi umpofu aziveze lapha
salibonani balaleli siyahlangana kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza ibhayibhili likuphendule okhulumayo ngumfundisi umpofu CK
siyabonga mfundisi CK siyalamukela abalaleli okhulumayo lapha ngumfundisi uOB Mpofu siyabonga ke njalo ukuthi uThixo usesiphile elinye ithuba ukubana sibuze ebhayibhilini sithole impendulo ezenza umahluko ezimpilweni zethu inamba zethu zocingo sizikhumbule singazikhohlwa ngu 078 0786204000 0786204000 Thixo sengathi angasenzela umusa iviki leli ke sikhangela indaba yephasika silembuzo ke embalwa esikhangelele ukuthi siyikhangele lapha sizwe ukuthi iBhayibheli lithini so mhlawumbe omunye umuntu angazibuza ukuthi kambe iphasika vele lavela ngapi iphasika vele lilenjongo bani so sizasungula isifundo sethu ngokuthi sifunde eBhayibhelini lapha encwadini ka Exodus chapter 12 okuningi sizakufunda kule iviki sikuthola ku Exodus chapter 12 ngizafunda lapha ngisukela kuvesi ngu 12 ithi yona ngabona lobo busuku ngizadabula phakathi kweGibhide ngiwagongode wonke amazibulo awabantu lawezinyamazana njalo ngizakwahlulela bonke onkulunkulu baseGibhide mina nginguJehova igazi liza kuba yisibonakaliso sezindlu lapho elikhona lina kuza kuthi ngingabona igazi ngedlule kini akula sijeziso esibhidlizayo esizalithinta lina nxa ngigadlaza iGibhide leli akube lilanga lesikhumbuzo kuthi zonke isizukulwane ezizayo ziligcine ngomkhosi omkhulu kaJehova kube yisimiso sanini lanini okwezinsuku eziyisikhombisa lizakudla isinkwa esingela mvubelo ngelanga lokuqala susani imvubelo ezindlini ze kuthi lo odla loba yini elemvubelo ngelanga lokuqala kusiya kwelesikhombisa kumele akhutshwe ko-Israyeli so iBhayibheli lapha iyasivezela isehlakalo siyakhumbula ukuthi eGibhide kwaba lezibonakaliso zolaka lukaNkulunkulu ezilithumi okuthiwa ngama 10 plagues uNkulunkulu lapho ahlasela khona uFaro lamaGibhide ngoba babesala ukuthi abantwana bakwaIsrayeli bakhululwe baye ezweni lesithembiso sokufika esigabeni sechumi uhlupho lwechumi kwaba luhlupho olwaluzabulala amazibulo wonke awegibhide abantu lezinyamazana uNkulunkulu ke waselaya amaIsrayeli ukubana kabathathe imvu bayibulale babe sebegcoba igazi emgubazini wezindlu zabo kuza kuthi ke ingilo sebulalayo nxa isibhoda ebusuku iza kuthi ingabona lapho kulegazi khona emgubazini yedlule phezulu yiko kuthiwa yipassover yedlule phezulu ingabhubhisi khonapho so ngezinye indlela igazi laleza kuba yisibonakaliso esokuthi akumelanga kube lokubhujiswa khonapho igazi laba lihawu laba isivikelo uNkulunkulu ke waselaya ukuthi abantwana bakwaIsrayeli ngemva kwalesi sehlakalo kuzamele benze inkonzo yokuthakazelela lesi sehlakalo sephasika yikho ke kwasungulwa inkonzo yephasika inkonzo eyasungulwa eGibhide ekukhululweni kwabantwana bakwaIsrayeli lapho uNkulunkulu aceza khona amazibulo amaIsrayeli labo bonke abalalela wonalo umlayo then inkonzo le yayijongene ukuba yisikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu wabakhulula njani eGibhide yiyo inkonzo yephasika le nxa siyikhangela eBhayibhelini so ngizanikela ke kubhuti lapha ubhuti umpofu asithungamele kusigaba esilandelayo sizwe ukuthi vele inkonzo yephasika yona ngokwayo vele iphasika ichoni kumbe ngithi mina iphasika imeleni uzasithungamela lapha umfundisi umpofu
ngiyabonga mfundisi ukwandulela inkulumo yokuveza ukubana ke iwundlu lephasika limeleni ngizafunda encwadini ka Exodus ngu 12 ivesi ngelika 5 ngize ngiye kuma kwelika 7 iBhayibheli lithi lona ke galingabi lasici libe ngeliduna elilomnyaka munye lithatheni ezimvini loba ezimbuzini liligcine kuze kufike usuku lwechumi lane lwenyanga leyo lapho lonke ibandla lako Israyeli liza kuhlaba amawundlu lamazinyane kusihlwa baza kuthatha igazi balininde ensikeni zombili zomnyango lasemgubazini womnyango ezindlini abaza kuwadlela kuzo
yeah
so ke sinanzelela lapha ukubana ke iwundlu leli kwakumele kube ngeliduna njalo libe ngelomnyaka munye lithathwe ezimvini kumbe embuzini ngifuna ukuthi sifunde njalo encwadini yabase Korinte ngo 5 ivesi ngelika 7 lo 8 uJohane ngo 1 ivesi ngelika 9 angizi kumfunda ngizamkhuluma ka 29 ngizamkhuluma ngeganda kodwa ke kwabase Korinte ke ngifuna ukubana ke singakacasisi okunengi ngimfunde incwadi yabase Korinte bakuqala ngo 5 ivesi ngelika 7 lelika 8 ithi yona ke kuphani imvubelo endala ukuze libe inhlama entsha ngoba lempela lingabangela mvubelo ngoba elethu iwundlu lephaseka elinguKristu selihlatshiwe ngakho ke asigcine umkhosi kungabi ngemvubelo endala kungabi ngemvubelo yobubi lokona kodwa ke kube ngesinkwa esingela mvubelo nobuqotho leseqiniso so ke incwadi yabase Korinte lapha mfundisi iyasivezela sobala ukuthi iwundlu leli elalithathwa ezimvini kumbe embuzini limele uKristu oliwundlu eselahlatshwayo
siyabona
yikho ke ungananzela futhi even incwadi kaJohane ngu 1 verse ngelika 29 nxa uJohane babhathiza emfuleni ebona uJesu esiza uyehlelwa ngumoya oyingcwele umoya kaNkuluNkulu abesesithi ebantwini ababe buthene khona apho beka iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe
siyabo so ngibona lapha ukuthi kukhanya ngiyangizwa abanye bekhuluma ukuthi nxa ijaha lingakathathi intombi liyakwanisa ukuthi liphiwe umfanekiso ipikitsha yentombi
kunjalo
kodwa kungamangalisa ukuthi ijaha lithi selichadile libe lokho elisithi mfuna umpikitsha wentombi intombi yona isikhona so ngezinye indlela lapha kukhanya okutsho umfundisi yikuthi ipassover yayifana lo mpikitsha
kunjani
then uJesu esefile kwaso umtchado intombi isikhona
siyabonga mfundisi
yeah
abalaleli bethu bangalali bakakhumbula sifunda ngezifundo zesanctuary sakuthinta konoko ukuthi lo kwakuyisifundo esasisiza ngempikitsha yayikhomba uJesu wayezawuza
siyabo
so amawundlu lawa esikhuluma ngawo ayekhomba kanye iwundlu likaThixo elinguKristu
siyabo siyabonga so iphasika iwundlu lephasika lingumfuziselo kumbe lalifuzisela ukufa kukaKristu
siyabo
yikho okuthiwa lapha ngizwa isithi yona njengoba uKristu esefile kalisathakazeli iphasika ngendlela yemvubelo endala ngoba uKristu usefile okunye mhlawumbe esifisa ukuthi sikunanzelele lapha yikuthi ke sibuza ukuthi kathi igazi vele liqhakatheke ngani kungenxa yani abantu balaywa ukuthi bacombe igazi emgubazini walo nxa sikhangela incwadi yamaHebheru amaHebheru 9 iverse ngelika 22 iyasincedisa khona phana ukuthi sibone ukuqhakatheka kwegazi amaHebheru 9 iverse 22 ithi yona ngempela umthetho uphose ufune ukuba izinto zonke zihlanjululwe ngegazi njalo kungekho ukuchithwa kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono so iBhayibheli lapha iyasitshela ukuthi kuyadingeka ukuthi kuchitheke igazi ukuze isono sinjani
sithethelele
so abantu laba ababe seGibhide lapha balaywa okwenza bangabulawa kunye lamaGibhide ngoba amaGibhide lapha babebulawela izono zabo ezokuthi bayaphisana loNkulunkulu besalisa abantwana bakwaIsrayeli ukuthi bakhulule so kodwa okwakuzakwenza ukuthi abantu bangabulawa yikuthi bagcobe ini igazi so iBhayibheli yasitshela nje ukuthi igazi liyimpilo so ugcodwa kwegazi lokhu kwakuyisivikelo esasiza kwenza ukuthi nxa uNkulunkulu esebhubhisa izoni abalegazi kumbe abacombe igazi bengabhujiswa yikho ke uJesu la ekwadinga ukuthi achithe igazi esiphambanweni uze thina okumele sife ngenxa yizono zethu singaze senze njani safa so umnakano lo uqathe kakhulu ngoba igazi liqathekile ecebweni lo sindiso se singayaphambili futhi sithi thina kathi eBhayibhelini iliphi iPassover lakuqala elathakazelwa ngabantwana boIsrayeli njalo singafundani khonapho thina njengamaKristu
siyabonga mfundisi ukuphendula lo mbuzo sizafunda encwadini kamanani umanani ngu9 kusukusela evesini ngelika 1 ngize ngiye kuma kwelika 5 engxenye abanye bangabuza ukuthi umanani ngubani ngolimi lwemzini ngunumbers chapter 9 verse 1 to 5 Bible lithi lona ke inkosi yakhuluma lo Mosi enkangala yaseSinai ngenyanga yokuqala yomnyaka wesibili emva kokuphuma kwabo eGibhite yathi abantu bakoIsrayeli kabagcine iPaseka ngesikhathi salo esimisiweyo ngosuku lwechumi lane lwenyanga le kusihlwa liza kuligcina ngoba kuyisikhathi salo esimisiweyo uligcine ngokwezimiso zalo langokwe mithetho yalo ngakho ke uMosi watshela abantu bakoIsrayeli ukuthi kumele ukuba baligcine iPaseka verse 5 bagcina iPaseka enkangala yaseSinai ngenyanga yokuqala ngosuku lwechumi lane lwenyanga kusihlwa kusithi ukuthi beligcina iPaseka sebesenkangala abantwana bakoIsrayeli besehambeni lokuya elizweni leCanaan babe khumbula indlela ababe khululwe ngayo bephuma elizweni leGibhite besiya elizweni lenkululeko elizwe leCanaan so ke ukugcinwa lokuthakazelela kwePaseka yakuqala siya kuthola kusenziwa enkangala kubakhumbuza ukuthi bona baphuma njani bakhululwa njani so ke khonoko kuqhakathekile ukuthi abantu bangaze balibala imbali ukuthi inkonzo yinye ngayinye nxa isungulwa ichoni kumele sikunanzelele khona lokho
yabo ukhuluma ngendaba yembali lapha imbali iqathe ngani njengokwesibonelo lapha amaIsrayeli kwakubancedisa njani ukuthi kubakhumbuze ukuthi bangobani njalo bakhulule kanjani kwakuzabancedisa njani ebudlelwaneni babo loNkulunkulu ukukhumbula imbali le
siyabonga kwakuza kwenza ukuthi bananzelele ukuthi kwakungayisiko kuhlakanipha kwabo kumbe ulwazi lwabo kumbe loba kuyini abakwenzayo ukwenza ukuthi bakhululwe kodwa uNkulunkulu nguye owabakhululayo ngezifo zonezana ezilichumi azehlisela elizweni leGibhite kakula ngitsho lokukodwa okwaba abakwenzayo khonoko kwenza ukuthi bangakhumbula imbali babe sebeseyama kuNkulunkulu izikhathi zonke bangaze bayama kulokho abazicabangela khona kumbe kulokho abadithi nayikho esilakho
siyabonga indaba ethathekisayo leyi kakhulu ngoba iyasivezela futhi ukuthi vele kukhanya kusukela kuTestament elidala ivele uNkulunkulu usinjisa abantu ngomusa ngoba lapha abantu laba benzelwa umusa babe izigqili ezingahawukelekiyo kodwa benzelwa umusa so uNkulunkulu nguye owayesemsebenzini wokubakhulula ubona okwabo kwaba yikukhetha ukwamukela inkululeko evela kubani
uNkulunkulu
so kuqathekile ke
siyabona
lokho okunye mhlawumbe futhi esingakukhangela lapha nxa sisiya phambili yikuthi abantwana bakoIsrayeli kambe sebehlezi eCanaan bakhumbula yini ukuthakazelela le inkonzo yePasika kumbe bakhohlwa bathi anje obaze sisizikholisela ezweni lesithembiso kwesinye isikhathi phela abantu bangakholisa kwesinye isikhathi bayakhohlwa kodwa kambe bakhohlwa yini abantwana bakoIsrayeli siyatshelwa lapha kuJoshua ngu5 iverse ngu10 lo11 ithi yona ngokuhlwa kwelanga lejumi lane kuleyo nyanga bathi belokhe behlezi ezihonqweni zabo eGiligali emagcekeni eJericho aba kuIsrayeli benza umkhosi wePasika ngosuku olwalandela usuku lwePasika khona mhlalokho badla okunye ababe kuvune emhlabathini isinkwa esingela mvubelo lamabele akhanzingiwe so lapha sibona abantwana bakoIsrayeli bethakazelela iPasika loba sebefike ezweni lesithembiso kutshengise ukuthi bagcina khona kanye uNkulunkulu ayebalaye khona ngoba wayelayile ukuthi even labantu abenu abangazange babone engikwenzileyo lapha bazalibuza ukuthi kanti inkonzo le indaba liyenza libe selibathe ukuthi senza le inkonzo ngoba uNkulunkulu wasikhulula wabulala amazibulo eGibhithe kodwa awethu kanjani kawabulala so abazange bakhohle okunye futhi engunanzelelayo lapha ukuthi abakhangela ngezokufunda kwabantu lezomnakano wabantu ama psychologists lapha bathi into umuntu ayiyenza ephatheka kuyo iyanamathela engqondweni ungakhangela inkonzo yephasika yayilungiswa ngendlela yokuthi babe ngagoqa izandla babukele kodwa babe phatheka kwakuphatheka ekubulaleni iwundlu lasekudleni kwakudliwa lapha nxa ufunda kwiExodus ngu 12 so ukuphatheka kwabo khona ukuthi participation yabo yayisenza kunamathela ezingqondweni bakhumbule lokho uNkulunkulu anjani abenzele khona so qathekile kakhulu ukuthi even lati ke namhlanje nxa sisenza izinkonzo ukuphatheka enkonzweni umuntu engabe ngumbukeli kuphela enkonzweni kodwa phatheke emsebenzini kaNkulunkulu kuyamncedisa ukuthi afunde ngcono azwise ngcono ngoNkulunkulu engcenye lapha mfundisi sike sikhangele ukuthi inkonzo le ivele yayinkonzo yayibandlulula yini ukuthi kuphatheke obani abanye bangaphatheki ngobani abavele bephatheka kule inkonzo
siyabonga mfundisi ukuphendula lo mbuzo sizafunda encwadini ka Exodus ngu 12 sizakhangela ivesi ngelika 47 lelika 48 Exodus ngu 12 ivesi ngelika 48 ngelika 47 lo 48 ithi yona ke lonke ibandla lako Israyeli kaligcine umkhosi uba kukhona wemzini ohlala lani othanda ukugcina iphasika lenkosi kabasokwe bonke abesilisa bakibo ukuze asondele aligcine abe njengokuzalwa elizweni kodwa ongasokwanga angalili so ke kusobala lapha kulamazwi esiwafundayo encwadini ka Exodus ukuthi inkonzo le yayingabandlululi even sebeselizweni le Canaan sebekhululiwe ukukhumbulela ababekwenza yayingabandlululi yayingawo yayilungele wonke umuntu ozimiseleyo othi nxa esizwa imbali atshela ukuthi ile inkonzo isikhumbuzane okhululekileyo kwakumele ukuthi ahlanganyele kuyo linjalo lalo futhi icebo likaNkulunkulu lanamhlanje kalibandlululi wonke umuntu ozizwayo ekhululekile ukhululekile ukuthi ahlanganyele ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke kwakunjalo lakho Israyeli ngenkonzo yephase
siyabonga siyabonga so lapha sivele sibone ukuthi kusukela kudala uNkulunkulu wayevele ngabandlululi
abantu
namhlanje ungakhangela akathesi ku New Testament siyatshela ukuthi abantu angithi abasasokwa njengalokho kwakusenziwa kumaJuda kodwa kukhona angazi ukuthi ungathini lapha mfundisi kukhona esingathi thina okunika umuntu ilungelo elokuthi abe lilunga lebandla ebandleni lesiKristu namhlanje singakufanisa lani nxa sikhangela indaba yokuthi umuntu angamukela uJesu kuyini okumele akwenze ukuze avunyelwe ukuba lilunga lebandla
siyabonga mfundisi isango lokuthi sonke sibe ngabantwana bombuso sibe ngamalunga ebandla indlela ikhona emisiweyo ngiyokuthi ngemva kokubana ke sesikholiwe samukela uJesu njengeNkosi lomsindisi kumele sibhabhathizwe
kunjalo
yeah.
Kunjalo so,
so ungabhabhathizwa akusadingi ukusokwa kwayizolo
siyabona
yikho sokukhona ngoba enhlizweni ngokwamukela uJesu uyavele susokwe ngokwakomoya
siyabona yeah. Siyabona indaba le iqhakathekele
kakhulu
ukuthi siyibambisise balaleli
yeah.
Ngoba iBhayibheli lapha iyasitshela ukuthi loba engumuntu owakuthiwa ngowezizwe wayesithi angabuya asokwe so ngezinye indlela ukuthi ukusokwa ngaleso sikhathi kwakungafana lombhabhathizo wanamhlanje ukuthi ube lilungelo ube lelungelo elokuba ngumJuda kumbe lokuba ngumuntu kaNkulunkulu kodwa owayebuya loba engowezizweni wayevunyelwe so kuthi ukuthini kuthi ivangeli alikhethi imhlobo ivangeli alilandaba ngokuthi uvela ngani kodwa nxa umuntu angakholwa kuJesu amukele uJesu abhabhathizo uba lamalungelo agcweleyo awokuba lilunga lebandla ungikhathalekile umbala wakhe ngakhathalekile umhlobo wakhe yikho esikubonayo lapha kundaba yephasika indaba emqoka kakhulu ngize ngikhumbule emfundisi wami lapho ukuthi namhlanje abantu ukuze bangakhohlwa bayathakazelela kule zinto abazithakazelela engxenye nxa sikhangela umtchado bayathakazelela ama anniversary bayathakazelela ama birthday
kunjani
khonoko indlela ezokuthi bakhumbule insuku zabo ezinhle abake babalazo kumbe bakhumbule lokho uNkulunkulu abenzela khona ya nxa sigciba indaba yethu lapha sifike emaphethweni engxenye umcijo wokugcina esingawukhangela singafunda uExodus mu 12 iverse ngelika 15 lapha sinanzelela ukuthi iBhayibheli ithi yona okwezinsuku eziyisikhombisa liza kudla isinkwa esingela mvubelo ngelanga lokuqala susani imvubelo ezindlini zenu. Kuthi lo odla loba yini elemvubelo ngelanga lokuqala kusiya kwelesikhombisa kumele akhutshwe ko-Israyeli.
Mm-hmm.
So lapha ungananzelela sitshelwa ngemvubelo lapha ikumbe east ukuze sikucacise lapha.
Mm-hmm.
Uthiwa east kwakumele ikhutshwe ngelanga lakuqala kwakumele ikhutshwe amalanga ayisikhombisa inkonzo yephasika ingakanjani ingakafiki.
Mm-hmm.
Ngase sikuqathanisa lo Jesu owakhuluma ngemvubelo yabafarisi. Sibona lapho ukuthi siphendula umbuzo othi kungenxayani kanti kwakumele bakhiphe imvubelo iphasika ingakafiki. Ikuthi ukuthi eBhayibhelini nxa siqathanisa lokho uJesu akukhulumayo imvubelo imele isono.
Kunjalo.
So ukukhutshwa kwayo kwakusithi ukuthi isono akumelanga sibe seduze labo ko-Israyeli nxa bephatheka inkonzweni yani yephasika. Ngoba le yinkonzo yokulungisiswa kwesono njengoba sesike sakhuluma lapha ngokuchitheka kwani
kwegazi.
Yikho kwakungamelanga imvubela kumbe i-east ibe khona eduzane.
Mm.
Ngoba umthetho lokukhanya uqinile ngoba wawusithi ukuthi umuntu wayengalaleli kwakumele enziwe njani abulawe.
Mm.
So kuqakathekile ukuthi sikunanzelele khona lokho. Ikakhulu nxa siya kutestamente elitsha siza kubona ukuthi kanti kuqakathekile ngani ukususwa kwemvubelo iphasika ingakwenzakali.
Mm.
Ye. Engxenye bhuti amazwi okugcina lapha mfundiswana. Sizwe ukuthi singayigqiba njani lindaba nxa sikhuluma mayelana ngendaba yephasika kutestamente elidala.
Ngiyabonga mfundisi wami. Ngingakutsho ukuthi leli livangeli losindiso ngemfanekiso.
Mm-hmm.
Njalo leli vangeli losindiso kalubandlululi.
Mm-hmm.
Ngoba iBhayibheli lithi lona ke bonke abakholwayo wabapha amalungelo okubana ke babizwe kuthiwa ngamadodana lamadodakazi ombuso.
Mm-hmm.
So kusitsho ukuthi nxa sikunanzelela ukuqakatheka kwephasika leli elasungulwa ngokukhululwa kwabantwana bakwa-Israyeli eGibhithe.
Mm-hmm.
Kasinanzelelele lathi ukukhululwa kwethu esonweni njengabantu banamhlanje. Ukubana ke kakubandlululi muntu wonke ovumayo okholwayo. Ula kukubizwa ukubana ke uyindodana lendodakazi yombuso wezulu
uyanyukela.
Mm.
Uyanyukela ngezinye indlela ukuthi siza khangela futhi ukuthi kambe thina sithakazelela njani ukusinjiswa kwethu namhlanje njengamaKristu. Kodwa lapha sifunda ukuthi icebo losinjiso lidala. UNkulunkulu ubevele esemsebenzini wakhe wokuhlenga abantu bakhe.
Mm-hmm.
Even la kuTestament elidala siyakubona ubehlenga abantu bakhe hathi ngemsebenzi kodwa ngomusa. Ayikho sikubona endabeni yePhasika la. UNkulunkulu wabenzela umusa nguye wabalwelayo, nguye wabakhululayo abantu bakhe, nguye obasindisa. So uNkulunkulu usemsebenzini okusinjiswa abantu bakhe njalo kawukhethwa kawuvalelwanga ngaphandle lawe ungavuma uJesu lamhlanje uJesu oliwundlu lephasika.
Mm.
Izono zakho zingaxolelwa uSathane nxa ibhoda ezama ukubhubhisa abantu ngenxa ukuthi wena uconjwe ngegazi likaJesu ngokumamukela uSathane ngeke akuthathele impilo engapheliyo ngobuvikelekile egazini likaJesu. Yindaba ekupha ithemba. Akulandaba ukuthi izono zakho zingabe seziziningi okunganani kodwa ungabuya kuJesu lamhlanje. UJesu oliwundlu lephasika uyakuxolela uyakwamukela kawusoze ubhujiswe ekugcineni ngoba ukufa kukaJesu kuyasivikela ekubhubheni. Inkosi ke ibe lathi ke balaleli siyabonga. Ivumani ke indaba yethu yaliviki siyigqibe lapha. Sikhumbule ke inombolo zethu zocingo 078 620 4000 078 620 4000. Inkosi elomusa lothando ibe lani size sidibane njalo kuviki elizayo. Siyabonga.